Ngiyanamukela kule YouTube channel. Namhlanje ngizokukhombisa ukuthi udlalwa kanjani umultiplayer kule Pes PPSSPP Premiership. Mele uklikhe uback imufike gaming misuya kwama setting uye ku networking. Mese uthika lapha lekhona enable networking while mese ulo la kezansi ubhale le number le. Njengoba ngibhalile ungalenzi iphutha. Ubukisise kahle la. Ubhale kanje njengoba ngibhalile. Le nto le uzoyenza kunawo 2 amafoni. Lama setting lawe ngikwenza manje uzowenza kwamafoni 2. Ngisenza kule foni yokuqala nje bubona. Uyabona mse uyathika le bhokisi elilandelayo mse uyayishintsha le. Ushintshe la uyabona. Akumele zifani lezi lapha ecineni inamba. Uklikhe backing kule foni lesibili mese uya ku networking nakhona uthikhe lapha eqaleni mese ubhala le number le 192.168.43.1 iyoni number le kumele uyibhale lapha ya mele zifani le number lezi mese uthi le lapha ecineni mele zingafani le yayibon mele zingafani nalela ikulifundisi bili ama setting akho ke umese kanjalo izinto swe sezime ngomumo swe sekumele kwifoni eyodwa uvule hotspot le yayibon nale ngibhali engizansi lenkulu iyona nzovula kuyona hotspot ukuthi lincane ngivule kuyona iwifi uyabona nje kubona ngenza kule nkulu ngivule uhotspot kulincane ngavule iwifi angakhonektha wenza isiqiniseko sokuthi ukhonekthile mose ubonile ukuthi ukhonekthile ubuyele egemini egemini uzofike uye kumultiplayer lapha ezansi uyayibona uyilapha ku multiplayer mse kule foni le evul hotspot uzoya ku make a room mse kuthi le esibili ushaye u search a room uma kade ungakayi save ungashaya u save data u save nje ubona ngenza ifoni yokuqala esibili bese ngisavele data ku foni lokuqala uzowenza i room kuba sivul hotspot uma yenzi kanjena beluphume egemini uyabona le uma yenza kanje meluphume egemini mese uphinde uyangena futhi lento ikuyenzeka emafoni na uma yenze kanjena kusuke kumele uphume uphinde ungene futhi nje bubona ngenza nje qhubeka ubuka ividiyo ezisangene egemini bafethu ungakhohlwa ukusubscribe uma nikwazile ukufunda ukuthi umultiplayer udlalwa kanjani kule Pes le NDSTV Premiership League. Kule foni lenkulu ngoba ngivula sports ngizosha u make a room. Uma iphinda yenza kanjena uzophinda uphume futhi uphinde ungene kabusha igemini. Yabo ku phone 2 nakhona izinto efanayo sophinde siphume egemini singene kabusha futhi umusubuyelile ku phone 2 sishaya u search a room yabo isingenile manje ku phone oqala si make senze i room yabo nangu yabona sekuvelile nakhe yasevelile o 1 labaya mesusha u x umingaveli lapha uphume uphindungene nje nakho yaboma sekubalwe kanje yonke into isuka isirathi swesemele iphone le eluntu ehostel swesemelwe ku next game mesenikhetha ama team mina ke ngizokhetha lawa la emzansi uzenibona ukuthi abadlali ibona abala emzansi uyabona yonke into isitrendi ke masikanjiswe suye emachini ke manje kucaca abafana emadodeni ningakhohlwa bafethu ukusubscribe mese niya comment uthi location inu ingalaphi mhlawumbe khona nje abaseduze nami ngithi ukubabulala ngenduku nje noma 6-0 yabo ni comment bafethu ni like ni subscribe nansi game nayibo isikhonekthile le phone lencane ngwafaka ngama texture nje bulibona iground lingafani naleli nale phone lila ezansi inkulu nabo i drina cool iground cause ikunama texture kodwa nabo isikhonekthile bafethu isi trend Pirates vs Chips ungaba ungadlala nomngayiphi team TS Galaxy Super Sports wonke ama team. Thank you for watching bafethu. Ngoithi ngishaya igoli bafethu before sivale video. Thank you for watching. Peace. Ningakhohlwa ukusubscribe abafethu. Peace.